izweni yasana ethi ngiqalisethi chabulisikazi izweni yakho uyekele zonkinga ziningi inkinga zangumhlaba lo chabulisikazi othi izweni yakho uyekele
zathane into
inkinga zomhlaba
ayinamgozi lento thatha lento
chabulisikazi Osinhlizweni yakho uyekele zonkinga yini inkinga zalomhlaba
awu chichelas
awu thatha lento
chichelas King Ginger cream de la cream intwana nje yase King Indlovu bafethu umlomo ongathethi manga izinto umuntu usuyikhulume nami ke mina ngiyayiqondisa khona to corner coast to coast south to west east to north King Ginger atholakala bafethu and King Ginger wenza sure ukuthi ama problems uyawafixa I'm not alone. I'm with Duyaza Protection bafethu benza sure ukuthi yonke into i-standard njengoba wazi nje mfethu ukuthi thina senza nje sikufaka kuline bathi usambango line bathini sambango line bathini wena sambango line wabantu abafebayo mawuthi uyafeba noma uyafetshelwa noma usukhathele ukuxhashazwa kulomjolwana lo ongakhokho ujolayo noma lempuku yevukuvuku lomjolo leli enilokunithi nyale yenza lo para lo benithi nabujola mase niyahethana mase niphinde nizongikhalela angizamuni ngicela ungisize ngizokusiza mina and ngizowenza sure ngiyafika so on today's episode it's nothing less than that bafethu my sister nayo uyakhala uthi use right ngalotsotsi and ucela ngimsize ukuthi bahlukane and ngizokwenza lokho ngoba ngithukile mina but before I do that guys please do not forget that on the 30th of August King Ginger bafethu drop isingile yakhe ama emojis so make sure that you go on all digital platforms and I do the right thing bafethu do the right thing sibatshele konje ukuthi senza njani inyanga nje yokuqala I plug ye gold kudlule inyanga elandelayo I plug ye platinum yiyo nje le ngoma ama emojis uDisemba sila ku top 5 iphupho umuzi
nemonta
nabashana egcekeni
asebenza kade ngikhuza ngalento eyingane angakayifuni ingane
ayifuni ingane
hayi manje
ufuna ukuthi imali wethu
cha ngizobathola abantwana bese ngiqala ngithole
ngiyabona ukuthi wayengabafuna abantwana
ngifuna umuzi
ngoba lento le nini lobungozi
Ya inomgozi
izojabantwana
Letha abafuni
Tatala ninogo So ngicela sibatshele ukuthi yini nani umuzi imoto
nempilo mnandi
Sebele panje umuzi So ngisacela nje
inyama
Vuso ngiyeke ngale After the break, I'll bring you in the four bullets in my sister. Uzosichaza isitori sakhe. We are back at it, Mzansi. As you all know, umlomo ongathethi manga lona, King Ginger cream, de la cream, intwana nje yase King Indlovu. My sister wrote to me and she said, King Ginger, I really, really need your help because i-boyfriend yami, ngathi akusaseyona i-boyfriend yami, sekuzoba i-boyfriend yomunye umuntu, ngoba mina ngi-right ngaye. So ngisacela kube uyu sister osichazela yonke into. Mamanzi, sacela uze nala. Unjani?
Ngiyaphila ninjani?
Siyaphila. Ngicela igama lakho.
Ngubongeka wakangema.
Ah, amadlokovu. Manje ntusi yenkosi, kwenzakalani? Take me through it.
So I've been dating this guy for 5 months and manje uyachitha and kade ngimbekezele la. It's been like 4 times we find out ukuthi uyangichithe.
Kulo 5 months?
Yes.
Wena ukuthathaphi ukuthi uyakuchithela? Umthole kanjani ukuthi ngathi uyachitha?
Ngiyamthola endaweni zokuphuza, ngeke ngathola endaweni yokuphuza, ngaphinde ngathola nasefonini yakhe.
Kwisikhebereshe lo komvana. Wena ukucoshaphi lokho sekukhlukumeza 5 months? Ngiqala nje sekuneyinkinga.
Hayi, ngimthola khona la eGoli. Yeah.
Obastet abafani bala eGoli.
Ha, ngeke ngisho kanjalo ayibonke just ukuthi uyena nje.
Appreciate. Ayikho into bongamenzeli yona.
Hayi.
Manje mawumbuza ukuthi uyindaba kufebele 4 times uthini yena?
Ngitshela ukuthi kuhlezi kuyiphutha each and every time iphutha. Yena uyangithanda kuthi nje inkanuko and stuff so ngeke ngikwazi ukubekezelela yonke leyo nto leyo.
Ish. Akujwayela lo kahlahla.
Yebo.
Ukujwayela. Manje sesami yini into ufuna ukisho kuyena makafika lana?
Ngifuna ukumtshela ukuthi phakathi kwethu kukho konke sesizamile ukuthi sikwenze. Sengiyahluleka manje even noma ngisanalo uthando lwakhe kodwa inhliziyo izoludla ludele ngoba angeke ngize ngikwazi ukuthi ngilongize ubuhlungu ngenxa yomuntu onganandaba egcineni.
So wena sesami ushosho yini ukuthi masiqede ukuhamba lana ngeke nawe inkanuko iqubukele uma usubuyela kuyena?
Hayi cha, ngithandazelile lokho isikhathi eside futhi ukuthi isinqumo engisithatha namhlanje singisebenzele. And ngiyacabanga ukuthi songisebenzela ngoba sengiyiready.
Ubize mina-ke manje yonke indaba yakho isifaka ngqingetshe, sizokwenza sure ukuthi nje siyalixazulule lolu daba. Ngisodlala uboyboy la Musa, lo mfana ngimthandi. Sister ukhuluma uzwakala ngathi ukwate kakhulu. Ngisayithi angimthandi, ubephethe kahle kodwa akuhlukumezanga.
Yeah, yena uyazama uromantic somehow but akusizi ukuba romantic kwakhe if uzongihetha kanje.
Ngizocela ulisho igama lakho khona ezo-understand because akayazi le number.
Okay.
Umtshele nje ukuthi ula bona.
Hello.
Hello, right?
Ngiyaphila njani?
Ngi-right. Ukhuluma noBongeka.
Alright, sithanda sami.
Ungangibizi ngesithanda sakho, ngifuna ukukubona.
Ufuna ungibone?
Mm-hmm.
Ah, sokwenzakaleli mase uthi ngangibizi ngesithando sakho.
Ngiyacela, ngicela ukukubona nje. Phela.
Okay, ya. Okay, ukuphi?
Uyazi last jail kuma khona ngithi.
Yeah, yeah, I know.
Okay, uzongithola khona.
Okay, yes.
Sure.
Awu sister usayialamisa le nto ukuthi hey akasafuni walo mliza uthi ungangibize sithandaza yayizo nenkabi yakugquma manje sawu kwenze njani hayi fanele uqale umyenge ube yiye ngandoda kuqala yabona khona ezosondela then mase sengiqhumisa ngitani
angifisi ngisho ukuzizi lakhe yazi noma ngiliza nje angiphathe kahle
wena sister anti usuyitholile nenye indoda njengoba nje usu
angikakayitholi
cha kodwa ukhululeke sesishaya yabona njengoba nje ubhalele mina kuze kwisho i-right after this episode uzowabona amadoda azobe ebhuza kanjani ukhethe kahle bazobe beyibhuze na bazoze babhale u-check-e namakhomenti bazobe bebhuza ngoba bayazi bona ukuthi bangakuphatha kahle kunabantu laba shure ukuthi bona ma bengakuthola wena bangakusebenzisa kahle yabo hhayi njengoba ubusetshenziswa leli shizolo leli indoda yakho iyishizo leli buthuntu
angazi ngangiboneni la
hhayi uthando sisi njengoba usho ukuthi namanje usamthanda inkinga nje uzodedela inhliziyo iludle uthando ilidele ngizwe ngawe mina ungayihengi-ke la hawu yiyo le ntomanga
yiyona
hhayi bo hawu sisters hawu bafethu awuyitholela umakhenika wakho la
hawu yane
ngifanele ukudrive ukhandakhanda lo mfana Ngqwele, unjani bhutwami? Ngiyaphila, ngiyaphila. Sondela, sondela ungangisabi. Asimele ngihlehla ncane sami. Hayi, woza ngapha, ngifuna ngapha. Ngifuna ngapha. Wethu, mina igama lami ngu-King Ginger, wethu yabo.
Yebo, hayi. Kusho ukuba wazi bhuti.
Ubani wena igama?
Mina igama ngu-Dalubuhle.
U-Dalubuhle. U-Dalubuhle, amazi angithi umamazi?
Ya, ngiyamazi.
Usesitshela into ey'ningi ezinhle ngawe, nanto wena umthanda ngakhona. Wena ungathi yini oyithanda ngayo?
Hayi, ningumuntu orayithi kahle umphethe kahle ya umuntu ohloniphayo ya
uyakuxolela futhi noma wenza amaphutha
ya yini uyangixolela sister
okay khona into afuna ukukutshela yona sister Bhodla
ngikubize la ngoba nakho ngifuna ukukwazisa ukuthi angisakuthandi ukungakuthandi cha ngeke ngize ngisho ukuthi angisakuthandi kodwa ukuthi inkinga yami angisafuni ukuthi ube khona empilweni yami ngoba ngizise ubuhlungu kuphela ayikho enye into ngilethela yona ngaphandle kobuhlungu so ngisengikhathele
sokwenzakaleni
hayi
uyazi yonke into oyenzayo nje
wena uyazi ukuthi every time mina yonke into engiyenza ngiyenzela for wena
eh uyenzela yena kodwa
manje mawushitha usukwenzela mina
four times
eh sithando sami sungazi uyangidingela labantu labo ukuthi bebe becazula indaba
zethu manje ngenze njalo mina ngenze njalo ngoba kade ngikutshela ukuthi angisakufuna
ngithi sona sobona ingcono ungibizela abantu bamakhamera laba
khona wonke umhlaba uzowazi ukuthi sengi-right ngawo
yabona njengoba ulokhulwa uzoba nenkinga yamuzwa ukuthi ukhuluma nawe kahle kanjani ulwelani waye uphakamisa izwi
hayi bafo nawe uyabona mani lo muntu lo bafo sidala ulungisa kahle izinto sisonke
butasakufuni
bafo wena ungena aphi endabeni zethu mina naye lo muntu ungenaphi
akasakufuni
hayi bafo
akasakufuni
uyazi ukuthi mina ngiyakho
akasakufuni
awuhlehle ndoda
and ngiyazama ukumazisa
head down legs up up head down koropha ngawona say sorry yindaba manje mangithehlisa umoya ungawehlisi
okay sorry
ufuna ngikorobhe ngawe ngekhanda laphansi
hayi
say sorry
sorry
surrender
I surrender
release how Mtshela.
Angisakuthandi empilweni yami angisakudingi. And uma ngikutshela over the phone noma ngikutshela masihlangana lokho awukuzwa kahle ngoba mina ujwayele ukuthi ungincenge ngixolele ngaso sonke isikhathi.
Angisakufuneka ka4. Ukwenziwa yini ukufe bekokuqala?
Yazi ibhuti ithi ngitshele. Yabona isithandwa sami.
Yeah.
Sinokuthi sometimes uyahamba eqeda isikhathi esebanganini bakhe. Yebo. Akaniki isikhathi sometimes.
Manje indaba ungayikhulumi naye lonto. U4 sengijwele 5 months, 4 months kodwa sewufebeka u4 wena.
Yeah, but mina ngiyindoda ngiyidinga.
Yini uyancisha yini? Wena sister umniki ni cake.
Ngimnika njalo nje cake.
No, unamanga.
Ukunika kangaki
cake? Unamanga. Lo muntu fethu angazi ukuthi ngamgcina nini mina lo muntu ukuthi silale ngale.
Ngenxa yezinto ozenzayo, ngenxa yezinto ozenzayo. Izona ezenza ukuthi unebe ube nesikhathi.
Kulo 5 months kanti wena ufumkhonde kangaki?
Ah, maybe kabili nje kuphela.
Awu.
Kota lo kakumnikeza igunya lokuthi angangichithela.
Awu kahle mfethu, awu uthe kabili?
Yeah.
Kota kumnikeza igunya lokuthi angangichithela.
5 months.
Yes.
Awuthema
kuthi nawe kunguye ungayenza kanjani into enje?
Manje umtshele ngani ukuthi uyamdinga phela manje ufuna kungidlalela.
Uyazama ukumbonisa but
hayi vele uqhubeke nena mntombazana akha u4. Umiyeke lona ngoba lo uyakuncisha.
Ngoba mina ngikwanelisa.
Hayi ukuthi ngimiyeke but ngiyamthanda lo muntu.
Naye uthe uyakuthanda kodwa uyakuyeka namhlanje.
Hayi ayikhona kuvuma.
Hayi
thana sami fakade ku 5 months lo sesimiyenzile.
Yebo.
Vumele
sekwanele.
Abantu laba
sekwanele.
Wena ungangifaka into benzakho.
Yebo. Wena ngo wrong we.
Aphele ngo wrong. Look. Oh, awuzozwa ke yabona uyisusayo ke manje. Soka sibone ukuthi wrestling wayidlala. Head down. Head down. Oh yapaquza ufuna ikhanda inkorobhe ngale. Awufuni inkorobhe ngale. Yikho. Relax. Yakukotela lapho, yakukotela umusa. Eh? Usukukotela kamnandi kanje. Uya enjoy ukuba semoyeni.
Yabona wena.
Yini? 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 Ufuna ukufamba moyeni. Match. Famba moyeni. Hamba naye. Yeah, so kuphathisa kwememeyi imfana wami yezwa. So
phala wena,
so kuphathisa kofishwa manje. Sister, ngitshele kokugcina ukuthi awusemfuni lo.
Angisakudingi empilweni yami. Angisakufuni.
Wena yezwa, awusena usaqhubeka nalabo omangumba bakho labo uhamba nabo. Labo
aqhubeke nabo samke nabo nompilo mina ngisamfuni empilweni yami.
Hamba myeke sister. Hey, khosithando sakho lana wena unantombi wena.
Futhi ngiyacabanga ukuthi ningisizile.
Yeah, vele.
Ngiyabonga.
King Ginger cream dela cream umlomo ongathethi manga cela uyibongele sister ku King Ginger TV ngokudedela uhambe
ku Cream Ginger TV ngiyacabanga ukuthi sezoyekela nokungilandela ngoba abantu abaningi sebebonile so ngiyacanga ukuthi ngisizakele ngiyabonga
hamba kuvusa kufake ebhasini hamba kuvusa kuvusa mfake ebhasini King Ginger cream dela cream umlomo ongathethi manga bafethu mawuthi unenkinga nami nami ngizoba nenkinga ngizokoropa ngikhanda lakho phansi ngithi up ngithi lock ngithi head down let's up Koro penga omesengithi surrender say sorry take me home